sanibonani nonke. If uma uqala ubukela my YouTube channel, ngicela ukuthi uthindezele ibutton lika subscribe. Alright, ihlobo zami zokukhonza uNkulunkulu. Namhlanje bengathanda nje ukuba ngibuke nje into emfishane nje kakhulu, ubuntu emfishane kakhulu. Ngithi ngaso sonke isikhathi uma uqala something, uma ufuna ukwenza something, ngabe i-business uma ufuna ukuyiqala, ngabe ukhuluma ngento kababa uNkulunkulu, uma ufuna ukuthi into yakho oyenzayo abantu bayithande, hayi akuwenze lokho. Akuwenze lento ukuthi ungakhulumi kabi ngezinto zabantu. Talk about your things. If uqala a business, ake ngenze nje isibone uqala a business. Let's say uqala a business lomuthi wokuxuba. If uma uqala a business lomuthi wakho wokuxuba, khuluma kahle ngebusiness lakho lomuthi wokuxuba. Sitshele ukuthi lenzani. Sitshele ukuthi isizaphi, yini into eliyenzayo ibhizinisi lakho lani lomuthi wani wokuxuba. Usiza ngani lomuthi? Masiwenzile wenza ini? Ukhulume kahle ngawo sibuzwe. Khona sizoba wathi sizoba interested. Nansi-ke into abantu ababheda ngayo. Once umuntu usitshela ngebhizinisi lakho lomuthi wakho wokuxuba osukuqalile, mase usitshela ukuthi bayeke o-Agrofresh, bayeke o-Colgate, lapho usubhedile. Awukwazi ukuthi uzokhangisa uVodacom lapha kwithelevishini or kwiradio, uthi uma uzokhangisa uthi bayeke o-MTN, bayeke o-CRC, bayeke o-Telkom. No, abayisho loo nto leyo. Why bengayisho? Yingoba bayazi ukuthi baningi abantu abasebenzisa ama-network ahlukene. Bayazi ukuthi no, uma bekhangisa into bayakheha, bakhuluma kahle ngayo. Mina if ngisebenzisa u-MTN, mina uma ngisebenzisa u-Vodacom, ngamanye amazwi ngizoyisibonela isidingo sokusebenzisa uthe u-Vodacom ngoba usukhangisiwe, usengitshelile ubuhle bakhona. Sengizowuyeka u-MTN, sengizowuyeka u-Telkom, ngithatha u-Vodacom because abakwa-Vodacom sebewukhangise kahle u-Vodacom. Inkinga yabantu kakhulu uma bekhuluma into kababa uNkulunkulu, bazogxeka amanye amasonto. Ngelapha amanye amasonto, tell us about your church, tell us about your God. Sitshela loo nto leyo yakho khona sizoba interested. Into kakhulu abantu ababheda ngayo ukuthi begxeke kakhulu. Ungalinge ugxeke. Sitshele ngento yakho, sitshele ubuhle bayo, sitshele ngebhizinisi lakho. Ungasitshela ukuthi asiwayeke amabhizinisi athize. No. It is our choice ukuthi siyawayeka noma siwayeke. Into thina ezosiheha ukuthi usukhulume kahle ngebhizinisi lakho. Yilonto nto nje ukuthi ungalinge ugxeke, kodwa khuluma kahle ngento osuke uyiqalile. Uyayibonela kumnandi kanjani? Abantu bayilandela into yakho, abantu bayithanda into yakho ngenxa yokuthi wena ukhulume kahle. Abantu ngeke beyilandele into yakho once come to bagxeka, because abantu benza into abayithandayo, bayeyeka mhla bathola enye e-right sekukhulunyiwe ngayo. Ngamanye amazwi, qaphela uma ukhangisa ibhizinisi lakho, qaphela uma ukhangisa noma ini, ukhuluma noma yini ofuna abantu beyilandele. Khuluma kahle ngayo loo nto leyo. Musukhuluma ngezinye izinto zabantu, sitshele ngento oyenzayo. Ngibusisa kakhulu, ngiyacela ukuthi ucendezele lapha ibutton lika-subscribe. Uphila liphungose lo, bazisithi lo mkhuhlane. Ngingakhulu.